uwo munezero waranze wa fashion wo muri site yaganijwemo abatecetuzabo n'amazi ya Rusizi muri zone ya Gatumba inyuma yuko ishyirahamwe ridandaza imiti Pharmacie de Gros Chama ryabagendeye gitwaje gakimanyi mu kuyifuriza umwaka mwiza wa 2021. Nyamukuru y'ico gikogwa yari gufata mu mugongo abagendana ubumuga abageze mu zabukuru batishoboye wo muri iyo site hamwe no kubatera intege muri uno mwaka.
Mu ishyirahamwe ryacu risanzwe riranaza imiti ryitwa Pharmacie Chama turamutse twifurizanya umwaka mwiza w'2021 twariyumviriye rero dusanga byaba byiza uyu munsi tuje kwifatikanya namwe tugasangira n'abatishoboye imfubyi n'abantu nikora umwaka mwiza munkundire ndabifurize umwaka mwiza umwaka mushasha kuri twese tubere umwaka sina mwiza gusa ahubwo wo guhagarara tugashikama nabonye muziguru kuririmbira Imana musenga wo gushikama nyene mugashikama so tubere umwaka wo gusenga no kuronka ibyiza uhoraho yaduteguriye tubipfurije kugubwa neza muri uno mwaka mwese umwaka mwiza Yesu abahezagire.
Abo benegihugu baserukiwe n'umwe mu ndongozi za zone Gatumba bakingurutse kwa gakemanyi.
Banyakubahwa, turashimye cyane ingene mukomeza kutwiyumvira ko muri zone yacu ya Gatumba mukadufashiriza abagendana ubumuga, mukadufashiriza abanyagihugu batandukanye.
Muratwanditse, muratugaburiye, Imana ibafashe. Ni ukuri ndashimye ahubwo nitworonka icyo tubafasha mugabo tuzobafasha ijambo ry'Imana kubera turaryumva. Ni ukuri turashimye ahubwo musubireyo muze mutwibuka mutwongere Imana ihezagire.
Muragize neza kabisa, muragahora, muratugendera, turabashimiye cyane rwose.
Imangazini iranguza imiti Chama ni ishyirahamwe ryiyemeje no kurwanya ubushomeri mu rwaruka, aho ku bakozi 33 rifise 32 ari urwaruka. Muri kino gihe bakaba bibeshejeho hamwe n'imiryango yabo batsibagiye kwitsunganiriza imigambi mito mito y'iterambere.
Sewe nk'umuntu maze gushika muri Chama nararose akazi ndakora, hama maze gukora narashe kurangura imirimo yatandukanye yo kwiteza imbere kumburinda nagira na mariage.
Nyuma yo kuronka akazi nshahindutse rwose turitunze, tukanakoze mariage turi muri iyo shyirahamwe n'umugisha twahakuye, hama turatunze n'abacu natwe.
Iyo mangazini iranguza imiti ikaba yuguruye imirimo yayo mu mwaka wa 2017 mu myaka ine imaze, ikaba imaze gushinga amashami abiri mu ntara ya Rumonge hamwe no mu ntara ya Makamba muri komine ya Nyanzarake hano mu gisagara cya Bujumbura, rikaba rifise icicaro ku ibarabara ryitiriwe Ubugenzi, Avenue de l'Amitié, inimero 6.